Sirikand kaunti ma Homabay ochiwo omenda maromo siling milion 100 kaka bursary ma bende nochiwne MCAs e County Assembly ma Homabay mar mondo mi ochiwne jopuonjre maonge koda nyalo. Report ma kamaendi nochiw koda jatend jogoeko mang'eny e kaunti ma Homabay mong'ere kaka George Okello ma bende embe en MCA ma Kabuoch North mantiere e kar od bura ma Ndhiwa.
Mokuongo adwa wacho ni ago erokamano ne His Excellency the Governor of Homabay County Sirikand Aweti ni kaka nyoche ni wawacho kode kaka MCAs bang luncheon mar the checks mag basari ubedo notimore. Adwa wacho na mor ahinya nikech checks nosemi all the wards within Homabay County mondo MCAs give their ward admin obi opog checks. Gimomiyo awacho ni an kaka Jojo Kela mor nikech check wuok at the right time ma nyithindo dhi yao school. Koro as from tomorrow, chakre kiny ka nyithindo dok school to dhi yudo ka koro gin gi checks. At least en a bigger support kata kony maduong' ne jonyuol. Nyithindo madok e school manie boarding naneno ka dok gi 17,500 to wan wamiyo nyithindo ka 5,000 boarders, wamiyo the scholars 3,000. Mamano is a plus ne jonyuol. And again, COVID-19 pandemic osebedo ka nigi challenges ne jonyuol e yore mag yuto. And koro ka wan bende kaka county government wa support education, wamiyo gi check at the right time, gidhi gitim godo nade? Gidhi gitim godo top up. And walamo ne nyithi Homabay counties moyudo checks, nigi som motegno, gin a future leader. And an kaka ward na, amiyo nyithindo 655 check mondo odhi osomo. Ging'eyo bende kaka jatimoga ni somo a support gi all means. Makata na sani, with the time, maybe after 1 or 2 months, kenda biro chako luongo jonyuol, ajatimo ne giga top up from my pocket nikech ahero weche mag somo mondo wayud godo future leaders. Kenda dwa nyiso gi ni kik gikaw kony mwamiyo gi ni for granted, gibed kode serious, gin bende giti mana motegno kata obedo ni corona chandogi, to gi ensure ni nyithindo dhi skul. Kenda wan nyaka gi chief mag areas mag locations mopogore. Wawacho ni nyithindo ka sirikal owacho ni nyithindo dhi e skul koyaw te, nyithindo nyaka dhi e skul odhi osomo.